madundundurako uona wa kuti kwautisa kunge gava pamusufu zveta dete ro mine zviyoro tendo yerera mungebere kukuchu kukuchu medzisa matepu mwedza monana chimanga ndidyisa ndikazvimbirwa